hadal
oo hadal
oo hadal
oo hadal
oo ku hadal
bishii oo dhan
$7
oo kaliya
ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash
hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys
isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.